lena yenye yokugqibela kwezi ngxaki zamagama kunye nezantya namaxesha ezi zifuna senze i-algebra engacacanga ncam ngaphandle kokuba sicacise uba sisenza i-algebra. Lena ithi u-N no-Betty ngabanyovi ababini bebhayisekili baqala ngexesha elinye. U-N uqala ku-A, u-Betty kubi. Bahamba indlela engquzulanayo ngesantya esinye. Ngoko masithi isantya sika-N ngu-VA, ze sithi esika-Betty sona ngu-VB. Bazogqithana kwimizuzu eyi-30. Ngoku bazokugqithana phakathi kuka-A no-B kulaa ndawo sibeke kuyo laa xa. Ngoko ithini le nto? Kuthiwa u-Ani uzawuthatha imizuzu eyi-30 ukusuka ku-A azotsho ku-B. Masibhale ke imigama ekaza kuyihamba u-Ani ukusuka ku-A uyotsho kulaa xa. Izawusinceda ke into yoba sibhale ukuba u-distance yenziwa kukuphindaphinda kwexesha nesantya. Loo nto ithetha ukuba u-D equals to rate times time. Ngoku ithini ke ngoku umgama ka-Ani ukusuka ku-A uyotsho kulaa xa? Izawuba ngu-VA umphindaphinde ngo-30. Ukusuka kwakhe u-N kulaa xa ukuyotsho kubi sixela ukuba kuzawumthatha eminye imizuzu eyi-20 ohamba ngesantya esinye. Ngoko ke izawuba ngu-VA umphindaphinde ngo-20, 20 VA ukutsho. Mingaphi imizuzu emva kokuba u-Ani efikile kubi u-Betty eza kuyithatha kuyofika ngayo ku-A? U-Betty yena ngulo usuka pha kubi ayotsho kuxi wethu phaa phakathi sini agqithe ayotsho ku-A. Into ekufuneka siyiqapheleke apha kukuba u-Ani mithathe imizuzu eyi-30 ukufika kulaa xa usesiphakathini wethu. Ngokunjalo ke no-Betty ke umgama ke ka-Betty ukusuka kubi uyotsho kulaa xa usesiphakathini iza kuba ngu-30 umphindaphinde ngo-VB, 30 VB. Ngoku simfumana njani ke ngoku umgama ka-Betty ukusuka kulo xi wethu ulapha esiphakathini ukuyotsho ku-A? Singawufumana njani ke ngoku lo mgama? Siyayazi kaloku ukuba umgama wabo bobabini ukusuka ku-B uyotsho ku-xi iyalingana. Ngoko ziyafana ke ezazantya bahamba ngazo nokuba bahamba umgama ongakanani na, bahamba ngesantya esinye. Ngoko ithi le nto u-30 VB uyafana no-20 VA, 30 VB equals to 20 VA. Sohlulahlule macala apha ngo-20 sifumane u-3/2 umphindaphinde ngo-VB wasinike isantya sika-N u-VA. Ngoko ngubani lo mgama usuka apha ku-A uyotsho kuxi ngokwesi santya sika-Betty sesiwazi ngokwesantya sika-Ani? Sifumana ke ngoku njani ke ngoku le nto? Singawufumana lula ngokuvele siphindaphinde ngo-30 macala kule equation yethu besiyibhalile ingu 3 over 2 VB osinika u VA. Sicho sifumane umgama ukuba ku 3 over 2 umphindaphinde ngo 30 umphindaphinde ngo VB asinike u VA umphindaphinde ngo 30. Masiyisombululeke u 30 umphindaphinde ngo 3 ngu 90. Umahlulahlule ngo-2 ufumane u-45 VB. Ngoko ke lo mgama upha phezulu u-45 VB. Ngoko ke ngokumgama ngusantya usiphindaphinde ngo-45. La 45 yimizuzu ethathwe ngubhethi ukuhamba lo mgama suka ku-A uyotsho phaa ku-X. Umbuzo sibuza mingaphi imizuzu ethathwe ngubhethi yokufika ku-A emva kokuba u-an efikile ku-B. Siyazi ukuba i-45 minutes izawuthatha ubhethi yokufika phaa ku-A. Yena u-N imthatha 20 minutes yokufika phaa. Ubhethi yena ukufika ku-A yi-45 emva koba bedibene. U-N yena ngu-20 minutes. Ngoko iza kuthatha ubhethi eminye imizuzu eyi-25 yokufika ku-A emva koba bedibene. U-45 mohlukaniswe ngo-20 ngu-25. Ngoko ke impendulo yethu imizuzu eyi-25 eza kuthathwa ngubhethi emva kokuba efikile u-ane ukuyofika ku-A. Binobuza ngolu hlobo ukuthi izawuthatha imizuzu emingaphi ubhethi uyokufika ku-A. Ibiza ngu-45 ke leyo, kodwa kayibuzanga loo nto. Bazibuze ngolu hlobo, impendulo yethu ke ngoku ngu-25.